kayimba kano kasabiddwa era akaweereza mukyala Namirembe Mariamu. Bane nsala mukubireko obugalo
oba bokka
mumwongere obugalo
okibuyite
Namirembe Mariamu, mukyala Namirembe we Boston, bambi weebale nnyo kutwagala, mukama akwongere omukisa. Amina.